Sanibalani molweni ndinamkela kweza sethiven ngesixhosa unomalanga ke unekeyiki wenza le live yakhe ke uxelela ifans zakhe uba yena nefiance yakhe uKwenzo kukhona into abafuna ubaxelela yona so loo nto afuna ubaxelela yona ke yigender yomntwana kuba ke inkwenkwe nangokombala wekeyiki wakhona ke iblue. So uvele phi ke ubukele yonke le nto endiwothukile bengazi uba kanti unomalanga ukhulelwe. Nanko kuvele phebhize bonisa uSibongile yonke laa nto kanomalanga noKwenzo. USibongile akanacomment. Uyambuza uba kutheni na wathula urayithi na. So uvele phi ucinga uba uzomkhomenta athini uSibongile ngento kaKwenzo nonomalanga nomntana sisibhanxa sijikayo nje uvele phi. USibongile ke uvele wamshiya apho cause ibuhlungu le nto kuye. Ngendlela abhizi ngayo ke guys nomalanga ubhizi zii-preparations zomtshato uthetha noKwenzo ngeento ze-budget ne-list yabantu abezayo but okuba uKwenzo ubhoreke isandla sisesidlilini akemva noba uyathetha umane emkhwazi embuzi bumamele na urayithi na. So xa exelelwa ngabantu abazoza ke uba ngobani kubani abakhona kwi-list yakhe iitshomi zakhe ziyeza na ezidlala irabhi Kwenzo uthiwa yeyi ndicela singaxileli bantu abantu abazoza ifemeli kuphela. Unomalanga ke ube ngambonisa le ambonisele uKwenzo uvele wathi nomalanga noba yintoni oyifunayo yenze irayithi kuthe kuthethwa ngekeyiki wabe ebonakala nje uba umfana wonele le ntombazana nayo yonke le nto ayithethayo. So ungumntu nje isandla silapha ebusweni nenye imbezi yazibona uba inoba zilapha uqhwanyaza into engapheliyo akayifuni yonke le nto yenziwa nginomalanga but uzothini. USibongile ufowunele uKwenzo ke embongela ngale nto yakhe nonomalanga ethi unomalanga ungumntu wesifazane onolakhi. UKwenzo ke oko encumile ke kuyo yonke le nto yakhe ngabe sesithi ke hayi uyabonga kodwa ke kukhona into afuna umxelela yona uba le impi yabo ayikapheli ucela ukumzamela igqwetha. Wavuya ke bethu nanosibongile kuba lokhu uzoba negqwetha naye kuyo yonke le nto. Kodwa kuSibongile uthe busy kowabefundisa uSangweni i-maths kwafika utatakhe ke wabe sesithi ucelethela noSibongile. So uSibongile uthe le nto eyezi designs ekudala icinga ngayo and uyacinga uba lilo eli xesha lokuba ayisukumele yonke le nto ajongane nabo odlameni ngqo. Wavuya ke uSibongile esitata utshintshe iingqondo zakho utatakhe uthe ndiyabona uba wena uliphethe ngokuhlakanipha yonke le nto nokwazi uba ukhuphe kwaloKwenzo kuwe. So uSibo benako ukuphoxeka ke because uSibongile kwenza lokhu yamazi baka phumanga bese buyile kuyi. Kodwa ke uthi ndinayo iwari ndibone ngathi ngoku lo mfana ufuna ukukusebenzisa kuyo yonke le nto ukuze azuze akuzuze again ubuyelwe empilweni yakhe. Uthe uyamcela ke ayicingisise yonke le nto. So uthi angase kungenzeka ukuba uSibongile umvile ethethe efowuni noKwenzo emxela ngayo yonke le nto eligqwetha andazi. Kodwa ke inoba ubonile uba ikhona into uKwenzo ayizamayo. Sheke cinga ke uSibongile wadecide ke wafonela uKwenzo. Kwenzo lo bencume akubona uba ufonelwa sisithandwa sakhe uyibambe ifowuni sesithi yadakdindi ethi azibandihlambe ngantoni namhlanje ndifonelwa nguwe kude kube kabini. But ke uSibongile wasigqiba eso smile ethi bendithi mandikuxelele ngalaa nto lamagqwetha ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho kodwa ndizozimela. Othu ke uKwenzo esithi kodwa ndinceda wena nje Sibongile. USibo ubulele ethi kodwa ndicela ufokase kwinkosikazi yakho njengangoku kwaye ndiyavuyisana nawe ngomtshato wakho. Wogqiba wayidropha i-call. Ngapha uKwenzo bhizi sambiza Sibongile 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 wayephi ifowuni ibekiwe. Ngenxa ye-stress ke uKwenzo caba uye wahamba waye ejimini uthe xa engena kwafikela kunomalanga obebhizi nefowuni ixelela abantu bakwaba ngubanongeziyo ngubanozayo. Wafika ke sele into ethuleyo kunomalanga wambona uba ungathi unasi-stress wambuza uba kwenzeka ntoni. Urayithi na. Ayi ke wavele uKwenzo wathi kusasa bendicela sihambe siyobhala kwa-home affairs. Othu ke kunomalanga ethi kanjani kusasa. Umcengile uKwenzo wade wakhuqa ngedolo bethuna ethi uyacela ufuna ukumenza inkosikazi yakhe akasakwazi ukukulinda. Xa ndicinga ke mnake uKwenzo akafuni ukubizwe bantu kule nto cause akayifuni kakade so ngcono ibe nguye nomalanga namangqina akwa-home affairs ibe seyiyaphela kanjalo. Mhlawumbi ke uzama nokufikela uSibongile uba angayiboni asazi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, like, singa comment futhi bye.